Nam fukize tu,
Ila unaitia ndani kwenye moto.
ifunge kwanza kama irizi. Mpe abantu iyo afangize muri acuma afukize umushu wake. Tafuta kitambaa tu. Chikamfukiza cheupe. Ngoja meza kunuia kwanza.